everyone. You know my people, this is your boy Chris EAZY, Tushafik and Danny Abujumbura. We are already in town, so mukanya duhurire kuri Mickey Lunch Bar, man. Love you guys.
Reka tuvugishe Chris EAZY mwenyewe neza na neza kugira ashogira vyinshi abasiguriye ndetse ashogira kugira vyinshi abwiye barundi kugira mushire kumwiyumvira neza nk'umutsanani kandi murazi ko tutsigira turangize twigirishije. My people, mumeze gute, Burundi, Rwanda, mumeze freshi, Tanzania, East Africa, Africa yose nzima. Nitwigira turangiza twigirishije turi mu gisagara cha Bujumbura. Abonaza yuko turindiranye igishika, umwe baririmbyi bahamagawe na Miki, boraneze ko aje guteramisha Barundi. Unawe sundi Chris EAZY, umuririmbyi kuva mu gihugu cy'u Rwanda, Landrypromoter, ndi mu kibanza namaze gushika. Abonaza yuko duse byinshi tuza kubashikiriza. Mugitera mocha Chris EAZY. Ni Chris EAZY. Unaza yuko harikuwa avuga majambo menshi kwa Chris EAZY naza gushika mu gisagara cha Bujumbura. Ariko Chris EAZY akaba yamaze gushika mu gisagara cha Bujumbura. Jewe ndi neza na neza aho igitera mukiza kubera kuri Miki Round Bar. Aho navuga neza yuko benshi mukunze kwita hepfo ya Lisedirac. Iri kuri Lisedirac niho tuza kwakira Chris EAZY. Ndibaza neza ko muri benshi mu murindiranye gice. Ikibanza gisanzwe ndavuga muri sempre na mafaranga ibihumbi icumi ariko abayiguze ubwa mbere abayiguze baza kwigura kuno munsi iza kuba ari 20,000 VIP yari kuba ari 20,000 ariko iza kuba ari 30,000 freshi ubwo se ndabona abantu batangiye kuza bamaze gushika na kimiduga ari myinshi yatangiye kuza kwirize gushigikira Chris EAZY aza kuba ari kumwe n'abarinzi batandukanye aza kuba ari kumwe na MC The Army Pro aza kuba ari kumwe na Willow Music aza kuba ari kumwe na Trezo aza kuba ari kumwe n'umuririmbyi witwa Sniper aza kuba ari kumwe n'abaririmbyi batandukanye rero mugumane natwe tu murabona neza yuko ibintu bimeze fresh tugira twinjire kuko tushaka kuyaga byinshi dushishoze twinjire mu mizi mbega Chris EAZY ubona abarundi bamwiteguye gute abarundi baza kumwakira gute mbega abarundi kuri stage biza kwemeze gute mbega abaririmbyi bacu bo bigute hano mugiye twabonye n'umuririmbyi Satbi yamaze gupostinga kuri stati yiwe avuga ati Chris EAZY yamaze gushika ibujumbura hano mugiye Chris EAZY nyene yakoranye igikorwa ariko n'umuririmbyi Satbi satura mabafu ramabuye Miki ba imaze gukora byinshi ndetse kitegura byinshi iri kitegura igitaramo kidasanzwe cha grand opening with Kidumu border to border boda band murabizi uko ariho band yiwe azoba ari ngaha muri kino kibazo y'interiki 20 August 2022 azoba ari ngaha nibaza neza ko abantu benshi murindiranye gishika ivyo ndetse ngaha muri kino kibazo cha Miki launch bar twengana mutima loko meji tariki 18 nyene urumva zoba ari fire azoba ari banje batandukanye nkwa na Kigingi azoba ari byo Satbi azoba ari bari rimvi benshi cyane Master Land Mukombozi nabandi benshi tu ndibaza ko muzogyoyirwa cyane mugumane natwe twinjye ndane duze tuyage rero byisanzure ndamubereke Chris EAZY and one twigera to behind the camera iba nina kuyutse ko santi buja travai ashobora kwandika marongti ndetse ibintu bikagenda fresh twigera tunani nkuko mubona rero turi muri Miki Lounge Bar. Hano muri Miki rero niho baramutse bazana muri imvi Chris EAZY ari kavuga kwa majambo menshi Chris EAZY bagiye baravuga yuko ataza mu gihugu ariko yamaze gushika bari bari kiriya modokari bereki ngujya Chris EAZY hake bereki ari inyuma baoneshe kuri inyuma Chris EAZY numwe muririmbyi wo mu Rwanda ndetse akaba afise amateka yakoranye na indirimbo yakoranye na Satbi na Fabilove n'izindi ndirimbo nyinshi ariko umuririmbyi Chris EAZY afise indirimbo zitarenga 4 ariko imbere yuko benshi mumumenya nka Chris EAZY numwe muririmbyi beza bakoze umudio wa hip hop barasanzwe bakora hip hop Chris EAZY aje mu Burundi aboneze ko abantu benshi baramaze iminsi bamukumbuye ndetse abantu benshi bifuza kubona umuririmbyi hano umugiye yakoze izina remix akora nindi ndirimbo donc imbere yo gusohora izina yarakoze izina remix ari kumena Satbi satura mabafu ramabuye benshi bashobora vyinshi bavuze cyangwa bashitse ko ati mbega Chris EAZY ashobora kuryohera abarundi ko tuza abarundi bihagararako kandi abarundi usanga bafise ibana apu imirenze ariko first dushimire kwanza Miki Lounge Bar kubona yashoboye kumuzana kwanza Chris EAZY. Chris EAZY akaba yamaze gushika mu gisagara cya Bujumbura. Akaba yamaze gushika mu gisagara cya Bujumbura. Mu kanya gato nka manje nza kumubereka. Fresh. Ariko kandi dukwiye kwibaza twese hamwe. Mbega. Hamwe Chris EAZY yoza nga donc hamwe yuhura n'abandi baririmbyi bakomakome bihangange mu muziki. bashora kuzushika kuki cyangwa bashora gushika kuki ndana kwibutsa yuko Chris Easy gukorana na Sad B izina remix cyari gigogo kidasanzwe cyari gigogo gisaba ingufu nyinshi ndetse kikaba igikogwa buri muntu wese ashora kuba ariko arishimira buri no donc gushika uyu mwanya Chris Easy jini bazeneze kuri amara gushika kuri stage agahura nibihangange mu muziki nka sniper agahura na love music araza kumva neza neza music ingenza kubimeze muze muri benshi rero kugira muze kumushigikira ariko ndibaza mbega azova aronka umwanya wo gushora gukorana na nabandi baririmbyi batandukanye arimo na basat bi nabande canki bizoba bimeze gute mugiye git business isanzwe irongwe na numwe mu ugira amasinema ariwe giti akaba ariwe asanzwe ari manager wiwe imbere yo kuba Chris Easy tuzi no munsi yabanje kwanza ba Chris Easy umurapeli benshi murabiza kandi benshi mwagiye murabibona ibanza byiteka byateguwe ndetse benshi nibaza neza ko muza kugura nkiba kujyo kumwaka na Landrypromoter nzo kubandi ndabasabye guys abantu bose muri muze muze munyaruka muze tuhuzuze ndetse doze dushigikire babu kuyogwa ciza yakoze erega hajya iyi ni sama twatwifuza kuryohego twatwifuza kuri relaxing twatwifuza ko dutagata muri sama kame msama ni bihe muri muntu wese abakwiye kuryohirwa kwambara uko nyene kuvyumva ko radisha abashushe ariko tatubwiye kwiholasha no kwirekura guys rero buri muntu wese ari kradukurikirana no mwanya kano kanya nyene reka tuvugishe Chris Easy nyenyewe neza neza kugira ashogira vyinshi abasiguriye ndese ashogira kugira vyinshi abwiye abarundi kugira mushye kumwiyumvira neza nk'umutsana niko kandi murazi ko tutigira turangize twigirishije neza na neza kugira mushore kumva ko ivyo niko ndababwira ari cyukuri rero abanyarwanda muri ko muradukurikirana inimiki bar ranch bar yimba ashwe kutuzanya Chris Easy ejo tuzobona abandi baririmbyi batandukanye kidumu azo bari nga mutima azo bari nga na kiginga zo bari aha uri kino kibanza ni muri kino kibanza no muzi nyene cha wibaza rero mu gihe huza nabandi bakatuzana nabandi baririmbyi bande bose ba Mr. Nani hari abajya banijire ba David bose ndabisiba kubazuza ngaha mu gihugu. Rero turifuza yuko rero natwe abarinzi b'abarundi mukorana ingufu kugira natwe tubumve muri Nigeria. Apana uhafi za Nigeria zande mushe kujya gupresenta ibendera ry'igihugu. Benshi barabitanguye nka ba Estanisha azuja hariya munuzeye muri Zaria hari buraya muri Europe. Urumva cyane ikintu cyiza cyane. Ku muziki w'urundi ni kuba ari imvyo barundi. Ivyo ni vyo tuba twifuza, ni vyo twiba twifuza gushika ko twese muri rusangi twese tugashikako. Kandi nk'umuhinye nk'umuntu yinjira mu mizi, akinjira mu mizi ndani nyene nkinjira mu mizi ndani, nakuzana ivyo byose abantu baba bato bashaka kuvuga. Je mba ndari kugira nshure kuza ndakuzana ibintu bimeze fresh. Rero abagiye baravuga amajambo atandukanye ko Chris Easy adashobora gushika ngaha abo ntibabahende ntibanabashuke Chris Easy ari ngaha munyaragase muze muri benshi kugira mushobore kuriha ku muryango mwinjire muje kuraba uwo muri rimwe Chris aza kure kubona ibihangange mu muziki kandi rero baramukoma abari ivyo bacu ndazi kunabone ko batoroshye nta mwana arimo kabisa. Rero twinjiye mu iterambere ry'umuziki naho Chris Easy abarundi arafise izina ngaha kubera ko yakonye na Sat B izina remix kuba kizina vya arafashe nguvu nyinshi iyo ndirimbo murayizi yarakoronye na Sat B. Sat B nawe yamufashije kugira iki yamufashije kugira abantu bamumenye ngaha bitandukanye n'ibigo byo twa batuzi canke byo twa twumva ariko izina Chris Easy nukuruke nugukesha umuririmbyi Sat B kubona ashoboye kumusinyira donc akamwe signature dasanzwe ngai wacu ko tumwibera kandi tukamukunda numva Sat B hari yubaho kubona shoko kuri jiko igya tsina rimise era mudugi je ratume barundi bamumenye kuko sinibaza yuko wowe kura dukurikirana nga umumenye hehe kabisa nikunda bana yari tugira umwihwezo dushishoza bimwe mu bintu biza kuba bigize kino giteramo bikomakome mu gihe Chris Easy yoba yararavye ama video abandi baririmbyi batandukanye bakorenga ha mu Burundi mugiye Chris Easy yoba yarakoranye yoba arihweje ama video canke amasanamu abarindi baririmbyi batandukanye bo barakorenga ha nta kibuza stage uno musa za kwitwa ariko mugiye Chris Easy my brother utubafasha umwanya ngo wiweze cyangwa ngurabe ngurabe ukungene abandi baririmbye bavyitswemo kuri stage nani kutapiga swata abarundi dukunda vibe abarundi turaryoherwa abarundi turi holasha abarundi turatamba umuziki abarundi dukunda umuziki mwiza na cyane cyane mugenda nakwibuse ko ngaha muri Miki Lounge Bar ikijyanye na live na live music nkaba warase muri ingo live band arabamba mu bantu bakora live music neza mu gihe yogiri bakagahura nabo baririmbye urumva ko kumukoma ari ngombwa rero nizere neza ko Chris Easy yihweje neza arabona terrain arabona ingene abandi barimbye babikoze kuri stage ko abarundi ntidupanika abarundi panika abarundi dukundi kugwa byiza abarundi dukundi kugwa biri direct reka dusubire ku barimbye bacu b'abarundi ego nibyo collaboration nziza collaboration ishobora gutuma ushobora kugira collaboration no muri imvyo hanze kugira ashobora kubakira brand nawe mu gihugu ciwe nawe ukamwakira brand mu gihugu ciwa iyo hanze muri imvyo nga ibari mu nziza yo kumwereka ico ushoboye ndetse kunashoboye kugira ushore gutaho ushore kumukura ko donc ushore kumukura ko kakantu gato yakiwa afise nawe ukagatwara ugatwara mu yuyu wawe bintu bikagenda fresh ndababazwa cyane ko nashobora kuza baririmbye nga umubosi yatukoresheje amafaranga menshi kugira ashobore kumuhamagara ariko ugasanga ntashoboye kugira ibyinshi amugize donc byinshi ashitse ko donc ibyo bintu bibabaje rero tuze turiga gukamisha igikeneye gukamwa donc fete gukamisha igikeneye gukamwa yeba ni byo tunze ndabizi ko bakaze kandi nka jira ndiri pomota mugiye mba nimfashe uno mwanya nafata uno mwanya ni mwiza reka mbere none na gatebe nafata uno mwanya mwiza nkaiza nkicara tugaze twagira vishi tuyaze nuko mba nifuza iterambere ry'umuziki nuko mba nifuza ko mwebwe mudukurikirana mumenya neza yuko tuba tukeneye visibility tuba dukeneye vibe umuziki wacu rero nibaze neza yuko musidukane niyonka muze rinojoriza kuba ari ridasanzwe rinojoriza kuba ari moto Bujumbura hose zakubirikira aka guys twigera tunanirwa kiretse yo twigira icice ndanabasaba yuko mwebwe mwese mukwa dukurikirana muze kuza kudushigikira kuri Miki Lounge Bar aho tuzakuba twakiriye umunyarwanda Chris Easy Ewana Giti muri Giti Company Giti Business kugira bishobora kugenda fresh ndabakunda cyane behind the camera ni Eve Bali ngo dufashe kugira amasanamu abashikira meze fresh mugumane natwe kandi Landrypromoter muzakuba mumbona nga sempre November VIP ni Trent Bar kugira bishobora kugenda fresh neza cyane gusa asante sana twigera tunanirwa kiretse twigirishije.